bona mbeteni ngithethe uthando lonke star star zonigo kwami konke ngicela lingaphamba ngisithanda yena lo ngicela lingaphaza misingwami yena lo wafele wabthinta uzosisola wafele wambamba prayer musa sisola sondela Sam me, oh, yeah, so for slasher.